njani sesiseni okay ayi nayigisela abana ba wena lava bona soseke njani
Bye bye Calvin.
Why nga phone la nge munhu wa wona loyo le complex a ta ku teka
vhele ne mngano no nangu ba hi tikhona wa ta wena eh ma a swina mhaka na mthele hi dze hi hlangana pet
and ani swi teka ku ta ku ri ku ri se kahle hi ri ba tswari ba wena ku endela ku ta ku ri eta kota ku ta ku ri na wena mndu ku iba na swinwanyana
ma ta vunje leswa swa swona a swilamini swa ku what and stuff a swilamini se n'wana ni kombe mi hambana ku tomi bya mina na moya wa mina
ai pambela elim
Man, kunte bona ndawu le wa nkwai la nwana. Kwa sa. Man, famani meteka beke nwana la yani, ntakota ku ta ku ri ni meheleketa. Eta vuya lungisa swa yena leswi. Na swi vona ku movha wona a wu kona mngana ni ri ku shoko sweswi u ta va u buyile marayi.
Pati ba una makana sona since singena ka ta marandu ukona ukona i rise
but still we are a family drama I reckon sighting then we continue
drama ireka sighting it's like it take one away
no tumana lu yana family yangu isa ndawuni ayi yokata ku guide akata ku ta ku tumu ku ta drama sighting
namba kahle ni ba tsayi Magrete fambini, and they do come back on the movie.